Hei tā, tētahi o ngā ratonga hauora o te tonga o Tāmaki, kei te oke ngā whānau o te takiwā, i te tai o te hōtoke e whawhati rua mai nei, ara ko te referefa me te kōwhiori. Hei tā, takutai Moana Kemp, tā huhu rangapū o te marae o Manurewa, kei te whakatenatena ia i āna kaimahi kia puta atu rātou ki ngā whānau o te takiwā, ki te toha toha atu i ngā mōkihi āwhina. Mei kore e puta tihu i ngā whiu o te takurua, a nei rā a muri wai hei.
Kua tae mai te ihua takurua me ngā māwiwitanga o te wā, ki roto i ngā hapuri maha o te motu.
I don't think people really see it. And unless you're out here and you come out on the forefront and as a frontliner, you really do see the poverty out in our communities and you really see it during winter when it's cold.
Hei tā te kaiwhakahaere o Manurewa Marae, kua tai te hōtoke ki te patitoku o te hāpuri. Kua ā te whakarite rātou mō ngā taumahatanga o ēnei wā makariri.
The backlog of childhood immunisations that are amongst us as well during this time, but it's a whole wraparound package of a winter wellness package, hygiene packs, kai, making sure our whānau are prepared for this winter and encouraging them to get their health checks done.
Hei tā te kaiwhakahaere take haura a tākuta Bloomfield, ko te taru tāwhiti te mea e karere haere i ngā hapuri.
Only about 20% of people who are admitted at the moment to hospital with what we call SARI, severe acute respiratory infection, only about 20% of those people have got COVID. Well over half have got influenza, and it's the influenza A type that is now quite rampant out in the community. So COVID's part of the burden on our system, but we have got these other infections.
Engari rā, kai te tino ngana ngā whānau o Manurewa ki te mahue i ēnei ngāngara o te hōtoke.
Yeah, keep warm. Keep warm. That's all, keep warm. And look after one another. And stay healthy, that's all.
Insulated top and bottom about 3 years ago. And I'm going home to make a lovely, warm, hearty beef and vegetable stew.
Noho haumaru, noho ora i tēnei hōtoke. Muri wai hei, te karere.